People keep on asking.
People keep on asking. Where did you get
Joseph Shabalala. He is the one.
He is the one who had a dream of spreading our culture, the culture of South Africa, of love, peace, and harmony.
We will never, ever forget
our founder, Shem Shabalala.
We salute you.
We are proud of you. Thank you.
Qhawela milinye, qhawela mshengu shabalala.
Qhawela milinye,
qhawela mibuzo.
Qhawela mshengu shabalala. Qhawela milinye,
qhawela mibuzo.
Qhawela mshengu shabalala. Qhawela milinye,
I'm proud of you.
Qhawela mshengu shabalala.
Qhawela milinye, mshengu shabalala.
Qhawela mshengu
shabalala. Bayangibuza abantu.
Qhawela milinye,
bathi wawathola lapha amaphilo.
Qhawela mshengu shabalala.
Qhawela
milinye,
awu qhawela mibuzo.
Qhawela mshengu shabalala. Qhawela milinye,
I'm proud of you.
Qhawela mshengu shabalala.
Qhawela
milinye,
mshengu shabalala.
Qhawela mshengu shabalala.
Qhawela milinye,
we are proud of you. Qhawela mshengu shabalala.
Qhawela milinye, mshengu shabalala.
Qhawela mshengu shabalala. Qhawela milinye,
we are proud of you.
Qhawela
mshengu shabalala.
Qhawela
milinye, mshengu shabalala.
Qhawela mshengu shabalala. Qhawela milinye,
we are proud of you.
Qhawela
mshengu shabalala.
Qhawela
Qhawela mshengu bayangibuza abantu.
Qhawela milinye,
wo bayangibuza abantu.
Qhawela mshengu,
bathi wawathola lapha amaphilo.
Qhawela milinye,
we mfana wasemnandi.
Qhawela mshengu,
qhawela mibuzo.
Qhawela milinye,
qhawela mibuzo.
Qhawela mshengu,
qhawela
mibuzo. Qhawela milinye,
mshengu shabalala.
Qhawela mshengu shabalala. Qhawela milinye,
we are proud of you.
Qhawela mshengu
shabalala.
Qhawela milinye,
thank you mshengu shabalala.
Qhawela mshengu shabalala. Qhawela milinye,
siyabonga mshengu shabalala.
Qhawela
mshengu shabalala.
Qhawela mshengu
shabalala.
Qhawela milinye,
we are proud of you.
Qhawela mshengu
shabalala.
Qhawela milinye,
thank you mshengu shabalala.
Qhawela mshengu shabalala. Qhawela milinye,
qhawela milinye.
Qhawela mshengu shabalala.
Aye.
Yeah.
Alala mfo mshengu.
Ngushothe nabaqulusi.
Eh, shengu.